Bafashe kumenya. Bafashe kumenya ni kiganiro gitanga inyigisho ku bijyanye n'amakori n'amatagisi. Icyo kiganiro kirishura ku bibazo byose abatanga ikori bahora bibaza.
Nkuko mwamaze kuvyumva, uyu ni wa mwanya wanyu kiganiro bafashe kumenya aho tuyaga tukarabira hamwe ibibazo bijanye n'amakori n'amatagisi mu Burundi. Ni kiganiro mutegurirwa n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu kigo OBR. Mu kiganiro cy'uyu munsi tuza kwishimikiza urugendo shure abanyeshuri bahurikiye mu mugwi w'abagenzi b'amakori n'amatagisi bo ku ishure rya Saint Esprit bagize mu gisata cha douane gikorera ku kivuko cha Bujumbura. Nkuko mwabibonye mu kiganiro cha mbere, abanyeshuri barasiguriwe ibijanye no kwinjiza no gusohora ibidandazwa mu Burundi, aho bibaza bati intambuko nyamukuru nizihe, umudandaza hera hehe, asabwa iki. Tukabibutsa ko kuva Uburundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko, ibitari bike vyahindutse. Ni navyo tuza kurabira hamwe mu kiganiro cuno munsi, aho tuza kumva inyungu Uburundi n'abadandaza b'Abarundi bwungutse kuva aho Uburundi bwinjiriye muri EAC. Mbega OBR hamwe n'abakozi b'ikivuko bakorana gute kugira ngo umudandaza azanye cyangwa agomba gushora ibidandazwa yorohegwe. Mbega abarenga amategeko bobo mu gusohora no kwinjiza ibidandazwa muri EAC, ibihano vyabo nibihe. Ndasubiriye kubaha ikaze kuri mikro muri kumwe na Rina Kaneza.
Bafashe kumenya.
Kuva Uburundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko, ibintu vyagiye birahinduka. Ubu hari ico bita territoire douanier unique, ibihugu vyose birakorana.
Mu bisanzwe ubu muri douane y'u Burundi noneho na douane ya karere ka Afrika y'ubuseruko, turi mu cyo bita territoire douanier unique, no kuvuga akarere kamwe ka douane muri Afrika y'ubuseruko.
Umudandaza ashobora kumenyekanisha ivyo yaranguye akiri kubivuko vya Mombasa canke Dar es Salaam, gutyo muri douane i Burundi bakaronka inomero n'ivyangombwa bituma kuri ivyo bindi bivuko batanga uruhusha kugira ibidandazwa bishobore kuzanwa i Burundi. Bati none akamaro n'akahe ugereranije n'ivyahahora imbere y'iyinjira ry'u Burundi mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko.
Akarusho kabonetse nuko ubwa mbere imbere yuko tuja muri territoire douanier unique kujya iki kibuga cya poro y'Ibujumbura, ntiwari kuronka naho honyora, yaba amakamyo yuzuye ku buryo naho inyuma y'ikivuko cya Bujumbura amakamyo yabatonze arindiriye kwinjira. Mugabo bakarusho nyamukuru bafise nuko ivyishi kiretse wa wundi yavuga ati jewe ngomba kubijyana mu mantrefo iwanyu mu mazu iwanyu yavyishaki, atera ajani wiwe agashika aja kudandaza. No kuvuga iyo batambwize kamakenga arashobora no guhera ku mupaka akinjira mu Burundi agaheri kobero muyinga ngozi agenda lidandaliza kubera arahejeje kuriha amakori n'amatagisi. Ivyo rero ico bungusa hanini barunguka umwanya bakunguka n'amafaranga, kuko iyo baje ngaha mu kivuko cya Bujumbura basubira kuriha amafaranga, kandi bakunguka amafaranga kuko baje mu kivuko cya Bujumbura babanza gupakurura bakariha gupakurura, hama bagapakira bakariha gupakiza, bagasubira muhiri wabo bakagenda bakariha gupakurura, ugasanga hariho ibiriko biriyongera. Novuga rero kwa akanini akarusho abadandaza bagize bungutse umwanya bunguka n'amafaranga.
Aha rero umuntu yo kwibaza ati mbega ko baba bavyemereye kuza bikiri kure ntihashobora kubamwo ubusuma. Umudandaza ageze mu nzira agahindura ibidandazwa canke agashiramwo ivyo atamenyekanishije.
Ikamyo ishitse ku mupaka, imodoka irashitse ku mupaka, kugira ngo tugume tuyikurikirana ntahava ahindura inzira ngo agire icyo yononye ngo ajye gupakurura, canke kumbure ntahava ahagarara mu nzira ngo agire icyo akuye, ko baca bashirako iyo balize. Iyo balize igenda irasoma amakorodone.
Kadufasha kumenya mbega umuduga ko twawuhaye itinerere uvuye ikobero giye Bujumbura, cavuye ikobero giye Gitega, cavuye ikobero giye mu Kayanza canke ahandi, niko kadufasha kumenya ko umuduga wataye inzira canke wagumye mu nzira yahinduye inzira yari guca higitega cha ugasanga ciye ahandi hantu baraheza bakamuhamagara bati wewe kuhagaze byagenze gute bazikibaza iki ko wa devie ugahindura itinere cyakugendekeye gute
iyo rero dusanzwe bitumvikana turabwira abakozi bacu bakorera mu barabara irukanga mu murabe murabe ivyarimo n'icyo ari karakora hari gusanga ari karakora ibiteye amakenga bakamufata hari n'igihe rero usanga ari ibintu bisanzwe ari kuruhuka bisanzwe cyangwa ari deviance isanzwe bagaheza bakamugarukana mu nzira nyayo bakamubwira bati yamara nubandanye urugendo fasha kugwanya fraude kuko urumva iya hinduye inzira hari giha bagiye konona iya hinduye iya hagaze umwanya munini hari giha bagiye konona bisaba kugufasha kugwanya fraude kandi ugafasha n'abadandaza ko abashoferi bogiye barahagarara mu nzira bashobora gushika ku mwanya nyawo umudandaza kunguka
sivyo gusa bimaze gushika ku mupaka i Burundi barasubira bagasuzuma bakaraba ko impapuro zivyamenyekanishijwe bikiri imombasa canke Dar es Salaam nibishitse bihura ivyo navyo bakabiraba bakoresheje icuma nyabwonko bita scanner zimurika batarinze kugurura ikontenere
muduga rero maze gushika ngaha turaheza tukawucisha muri scanner turaba mbega muri uyo muduga ibirimo indani bapakiye nibiri ku mpapuro yamenyekanishirije ko bidandazwa birahura ibiri mu mpapuro bihuye nibiri kuri iyo foto ya tanora scanner wo muntu duca tumurekura akigira kubera abayamenyekanisha ibidandazwa neza
ya image scanner bacye bayi transfera bayijana muri service ijejwe kuza gusuzuma ari ya muri surveillance mugabo imbere yuko ishika ngaha muri surveillance irabanza igacha kumunzane urabona bitonze ku murongo tangura ku scanner igacha kumunzane naho tuba tugomba kuraba ibiro bya biro yavuga nibyo yazanye cyanke ari kirengako ivyo vyose nibikoresho bidusaba kuvuga ati umuntu wo mugira kamakenga cyane cyanke nta makenga wo mugira uyu muntu bya bintu yazana nibyo bya bintu yavuga nibyo yazanye cyanke sivyo yazanye haba mu biro cyanke haba mu bwoko bwavyo
mu gihe habonetse ko ivyo yamenyekanishije bitandukanye n'ivyo azanye ibihano biri mu gitabo c'amategeko agenga douane yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko acashigwa mu ngiro
mu gihe dusanze hari hivyo atamenyekanishije dusha tumushira ku ruhande tukamusaba akugurura icyo kintu rero yarengeje ko baraheza ababijejwe bakakimwereka nawe nyina akakibona hanyuma akakirihira amahera yari kuriha akongera akariha n'amande yatumye arenzako
igitabo cy'amategeko agenga douane ya Afrika y'ubuseruko kirabivuga neza kirabidondora usanga ikosa ridasa n'irindi hariho rero abusanga barengeje uwo arafise uko ahanwa kwitegeko ribivuga ni ingingo y'ijana na mirongo ine na kane niyo ahanini usanga ijana mirongo ine na kane ijana mirongo ine na gatatu usanga ibahana hari igihe usanga bavuga ati muca amande atarenga ibihumbi icumi ukaraba amande wewe nyine umuca kurumva baba batanze urugezo rwo hejuru mugabo ukaraba bivanye n'ikosa na circonstance yarikozemo ukavuga uti genda guciye amande aya ukamugira pepe d'infraction atari we wisinya wenyine noneho isinywa na wewe n'ugukurira mukayisinyira hamwe hariho usanga bavuze bati uyu yanyegeje ibidandazwa uramutoza amakori kw'ibyo bidandazwa yanyegeje hanyuma umuce ibice mirongo itanu kuyijyana by'agaciro kabyo ibyo tukabikora gutyo ariko hariho n'ayandi makosa akogwa nk'uwo muntu usanga bashiriye ko ntuzeye balize cyangwa bagashyira ko bakayugara na plomb tugasanga yayiciye iyo n'iyindi ngingo ikikora tukamuca amande bijyanye n'icyo gikorwa bayakoze icyo gitabo rero nicyo dusoma ntitujya hirya yacyo
mu byo badandaza bategerezwa kumenya kandi ngo ni foro cyangwa uko bashaka ko douane bafasha kuko ngo hari uburyo butandukanye bwo kwinjiza ibidandazwa
kiretse ko hari amalegime abiri ya mizana antropo ukavugana mizana konsomasiyo ko hari izindi regime usanga umuntu agira importation temporaire umwe avuga ati nzajya ibidandazwa bon nzanye ikintu kizomara iminsi ngaha iminsi mikeya mugabo kigaheza kigasubira kikazosubira iyo cyaje kiva cyangwa kikajya ahandi n'uwo rero tumufata kumugira declaration nk'iya babandi baje kubishyira muri anthropo kugira ngo nicashe kanono ya declaration tuzo yapize ni na declaration ya importation temporaire hariho izindi declaration bita declaration de transit umuntu avuze ati ngomba guca mu Burundi mugabo ntera nje konka we wabivuga ashitse ku mupaka kwa kizaza salama nitumubimenya kukatabaji wacu abagomba kuzoki wacu gusa tushatumugira icyo bita declaration de transit hariho umwanya rero bimara iyo tubonye yatevye gusohoka tutangura guhiga bya bintu ati wa muntu bya bintu biri hehe nico kamaro kwanashaka kaya ya balize bashiraho bamushyiriye ko balize bagenda barakwirikirana bati we ko washitse wahagaze igitega bya bintu byanyikiye igitega byagenze gute uri mubiki akabisigura iyo bibaye ngomba tukamufasha iyo dusanze karagira makosa tukamufata
mbega ibidandazwa vyaje biciye ku isi ni nka kubigenda no kubidandazwa vyaje biciye mu bwato canke mu ndege
ubwato bushitse uwazanye ubwato cyazanye ikintu bita manifest manifest no kuvuga aje kumenyekanisha ku bidandazwa bishitse noneho aka ni vyazanye umukozi wacu bakoranye n'andi ma service akorera ngaha muri Paul baramubwira bati ubu rero pakurura apakuruye bacaba bagira babishyira muri magazi bakagirana ya peve de chargema hamwe baharura kimwe kukinda ati ibyo yazanye ni ibiye ahejeje bahejeje kugira peve de chargema niho bace batangura deklara agatangura agahumu deklara umudeklara akabyinjiza mu mashini bigafata ya ntumbero ya verification kumwe ibyakare byafata
nayo abadandaza bashize ibicuruzwa hamwe ngo bica bijanwa mu bubiko bwa OBR kugira ngo baharurigwe umwe wese ashobore kuriha amatagisi angana n'ibidandazwa yinjije mu gihugu
abo ni bamwe nababwira bari mu bwoko bumwe bwa babandi bacha bavuga ko babizana muri magaze iwacu tugacha dukora declaration bita mizana anthropo nta makori baba barari habikiva iyo biva babizana su garantie bigashika ku mupaka bakavyuga bakugara bati abakozi bacu bazobanza babirabe iyo bashitse rero ngaha duca tubanza gupakurura umwe wese ivyiwe ibari groupage tukagira ico bita de groupage bacha bakorera ama declaration y'ukuri hamata amakori imwe bita declaration de mise en consommation umwe wese ayakora ku izina ryiwe ni nko umwe wese yosohora muri entrepot utwiwe umwe wese tukamuharurira ati we uri haya akariha we uri haya akariha ubundi ari haya akariha kandi simpaka ngo barihire rimwe
arahumuriza abadandaza bazana ibidandazwa bigora kubika agasaba abakozi ko boca babanyarukiriza kugira ngo ntivyononekare
ivyo vyononekara bisaba ko abakozi ba douane ariko dufata ingingo kuko natwege ntuba tugomba kuvyononekara ikindi navyo birafise amategeko abigenga iyo rero haje ikidandazwa bukaba ari ubujyo tudafise bwo kuvyibikira mico gihe turamureka akajya kubibika iwiwe tukabigunza kijisho gutinda ahejeje kuriha amakori n'amatagisi hanyuma ikindi nacyo dukora nuko bene uwo muntu afite ibidandazwa bibora turamunyarukiriza gusumba abandi
ni hano kino kiganiro giciye kirangirira turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye naho ubutaha ku munsi nk'uyu nk'ayamango.